Abo banyagihugu muri komine Muhuta bataronse imisegetera bamenyesha ko igikorwa cyo kuyitanga kishwe n'imbonerakure hamwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD batanze imisegetera myinshi ku bantu batari bayigenewe. Isoko ryacu ryemeza ko imyaka yose icyo gikorwa cyakozwe n'abaremesha kiyago iyo myidogo itigeze iboneka.
Kiwe imisegetera bivanye n'abantu iyo batunze mu rugo rugo umuntu wa mbere atunze abantu benshi n'ubujyanama bwinshi. Yabafise nk'abantu cumi n'abiri bafise n'uburyamo butandatu, uwo niwo muntu ashobora kuronswa imisegetera itandatu. Abasigaye nabo baronswa imisegetera bafise abantu cumi n'icenda baronswa imisegetera itanu itanu. Ariko igitangaje nuko hamwe hamwe baciye bahabwa imisegetera irenga cumi n'ibiri ari ubwo rumwe. Tubazize uwatsindiye isoko gutanga imisegetera ari nawe yahora atanga akunda kuyitanga igihe batanga imisegetera, wewe akaba yavuze ati jewe ntazofise nabivuga ko atandamwe. Baciye bamutegeka yuko bategereza gukora abantu avuye b'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'imbonerakure.
Isoko ryacu muri iyo komine ya Muhuta rimenyesha kandi ko ubu abahawe imisegetera myinshi hariyo bariko barakwa, aranavuga hari abantu benshi batayihawe.
Akaba rero ari n'abandi bantu bagenda urabandika wa mazito bakasaba abasima mbwa mu mirimo yo gutora imisegetera bashobora kubwira ngo yaraheze. Ibyo rero byabaye ku mitumba yegereye ikiyaga Tanganyika guhera Nyaruhongoka, Rutunga, Itaza, Gasange na Kabaniro, eka hamwe na Mubone na Nyange na Nyanguswe hamwe na Kirombe, bose bakaba muri zone Itaza. Ubu rero ukaba ariko basubiramo kuraba ingo n'imiryango aho basanze banditse abantu barenze imisegetera bakayibaka, ariko kamwe na mama ntikabura baza bagasanga n'umuhana w'umugumyabanga cyangwa umbonerakure aho basa barengana bagasa bagenda hirya.
Urugenda rwa RPA ntiturashobora kuronka Domitire Ntunzwe n'Imana musitaneri wa komine Muhuta kugira agire icyo ashikirije. Isekeza ryo gutanga imisegetera riheruka mu gihugu ryatunganijwe mu ntara 16 rikaba ryatanguye ku igenekerezo rya 9 gushika ku wa 21 muri kuno kwezi kw'icenda.